chairman of FDM is here.
Jomoko kono ni party ni wawe Uhuru Kenyatta tongwendwa ekikapo chien onge Uganda adwenyizo ukabwodo e piny mangima onge Uganda miwinjo ka okoriwore king'iyo Kenya ka wan goganda ma jokikuyu miluongo ni jo Mount Kenya gi onge sama gisepoge kuchgi ka gigoyo to gigomnedi okapu gi kada mna manyoro ni okuyu nyogo mna kura kikapu achien jokale nyi nyogo kura kikapu achien jowakamba nyogo kura kikapu achien joluo menogo kikapu achien maro ya mabe maro joka mkubetu makosa jomune nukubogo reba atuwa kagi beuwi nyoka kinikiduole diri omi ukuduwa nubedo ganda manikiduole nyaka ubede tuwecha chien eri uroka chien nga mapogo u enga mamayo uteko kata lemu pogo le onge giteko kineno jowi kupogo lemo morodhi koni kasi buro doje yegi negoge to kineno jowi kubedo kanyakla kata siburo gone gibreak nikech gino ganda mori wore wanka kuganda luo chama maro ino ODM kwa duwano jesirikani niyaka wakadu mna turu ODM wama biro maduano winjire kondwa niyaka biwinjire mna gi ODM kato wende Ruto kato wende Kalonzo kato ponera ila okuti ringo duwano president na mepoko wacho ato tachit ni ngaja na rikocha uduogo nike jane eno jaduogu chia ase some ase tiyo kode ange kikako paro katoko wacho na body language ni asomo odi kocha utieko ikachie mara rio kagi kucho todugo ka to yulo kaluto jogo ni to watimo ka kwa timo ka en kimi kwenyu to kwenyu ka be bilo ko aloko haleluya Bobi onge da komitero ka chuole poko to kata mna da koma chuole poni windo edirie ka ibichung ka ninyo joute oto idwa tero kapo kwa ike ine kaka jide ugo maka ni juma nye kikwongi we nato bakwongi iki kupo ni oto to mama nade maraila for party leader marodie to jomoko okaso re okaso nyaka joma onge kama nago adobe party leader uwori party leader no en tuk nyithindo okwinya lo mi party leader no tido ngie kendi ok entitled ni badi party leader any to be in ability ki capacity mar lead party no nyaka jomok nyadhi tu kana ma jok jini achien ma wuone gi meni nungu kazo reni adwabero party leader adwabero party leader wacha mchezo bwana party leader maro ODM en Raila Amolo Odinga kupo nudhi yeyu Obro diye ika manyien. Poko wacho nwa. Nisa mwati hiyen no. Obro weyo bedo pati lida. Poko pono weyo. Onge vati ume pati. Wanki lida se pati no. Wanki pati deputy pati lida za hiyo. Pokana chairman mat pati bede anjoon bani anka. Ani bende kupo ni. Leche moko tingwane. Bera bera bera. Onge kimane tama. Baby. Usani okonya luwe gima poko ngeyo nito na ina di yudo gimono arono kosoko di yudo poko yudo nunge adisa baba mana ni bako waka na mwacho ni adisa baba kara ilo diya ukudugo miwa direction one right lema miwa direction ko wacho right to right ka left to left in mose tiwe turu waka onge ya siyasa manya lotimo kena chien kada mule lupiru ka tombo ya uya woko poko kero kena cho ito klala gyo odi ya oke gungu hino ngoni ya nyora ena ukinyi odiyamo ene whatsapp ene ango nyobo botami gipoko miti botami ingama gala gala mkana tingi sura nikende depit gitmi wacho ipato niki nyingra ila kata jetu mwe mpoku no jiri unge hiko so kungeri waka utuloni.